Od bura medo kwedo doho mane ogolo ng'eto ni aguch omenda mar NGCDF chik ok opuodho ka gisiro kang' mar od bura dhi kawo mar mako bura e doho mar apil. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi gi nyawadgi ma Gema Elisha Odhiambo wacho ni ok girwako ng'eto mar doho kendo emomiyo gidhi mako bura e pingo ng'etono. Ne giloso e boma ma Homabay kama ne gikone aguch omenda mar NGCDF osekonyo miere mathoth ma nyithindo ok nyal yudo konyruok mar school fees miyo gole oko biro ketho somb jopuonjre mathoth. Gikone kaka jaod bura gidhi bedo piny bang' mako bura doho mar apil mane ni chik matayo agulu mar CDF obedo mondo omed konyo oganda mathoth.
Doho nong'ado bura, mano to ok wapingi, lakini wan kaka wabunge waseng'ado kauli ni wadhi timo apil. Bang' mano wadhi chako ng'iyo chike mondo wane ni CDF ok ogol. CDF e gima osekonyo raia, be mokelo projects ma ji neno e kor gweng', ohingo gik ma counties government timo, ohingo gik ma national government timo. To CDF be machiegni gi ji. Katiba mar Kenya wacho ni people will decide their own development, kendo development will be closer to the people. CDF ema kelo gigi. Koro onge kaka wanyalo weyo CDF ni igolo, to CDF ema waneno koseloko Kenya. Wadhi keto appeal, bang' appeal wadhi ndiko chike manyien. CDF wabro geng'o ne jopiny gi ngima marwa kaka wabunge.
The county governments, the MCS, need to enact a law that protects the World Development Fund. So even as MPs protect the CDF, they should also protect the World Development Fund and allocation, so that if those together will have a better impact in our communities.
Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti okone jotelo mondo oket tenge lweny mani kindgi kendo giket maino e tiyo ne jo Kenya. Koloso Machakos e kanisa mar Our Lady of Lourdes ma Cathedral, Wavinya otelo ni lwenje biro mono dongruok chopo ne japiny. Kavinya okone jatend piny William Ruto mondo many kaka itieko ywaruok manyalo bedo e kinde kod jalupne Rigathi Gachagua.
Tusemezane, tuweze kuongoza nchi yetu ya Kenya kwa amani. Na viongozi kupatiana heshima tu pia ni kitu cha maana sana. Kwa sababu saa nyingine tunapiga watoto wetu au majenzi tukisema wanafanya mambo mabaya ama nini. But monkey see, monkey do. Hawa vijana vile wanaona sisi tunabebana kama viongozi, tunatukanana, tunafanya nini. Sasa tukifanya hivyo na wao watafanya nini? Kwa hivyo I think sisi kama viongozi pia tujiangalie mienendo yetu. Sisi ndio tunajenga makanisa, all those watu hawana pesa, hata hizo properties wako nazo ni sisi tumechanga, ni sisi tumejenga hizo properties. Kutax makanisa ni kama kututax tena sisi wananchi. Kwa sababu ni sisi wenyewe tunajenga hayo makanisa. Kwa hivyo ningeuliza tu wabunge na mheshimiwa rais aangalie hayo maneno. Tusilete conflicts tena katikati ya kanisa na serikali.